nkhani iyi kuti peza kumene akupanga ripoti apa pa IMBC kuti kudowa akuti kumene koko kwapezeka kuti mwana amene anamwalira kalekale wauka wauka ndi tiyeni tiganizire limodzi tiye ndiyione nkhani iyi tione kuti kodi zikuti bwanji munthu anafa munthu anamwalira ndelero wabwera ali kunyumba tiyeni tiganizire limodzi okay ndi IMBC akuti bwanji kodi akuti mtsikana wina akumuganizira kuti wadziuka kumanda fine anthu ochuluka anakhamukira pamodzi wa maweru mseu wopita kusalima mboma la dowa komwe akuona akukaona mtsikana wina yemwe akuti anamwalira chaka cha 2018 koma lero wapezeka ali moyo wow wow scandal big scandal malinga ndi amene watitumizira nkhaniyi akuti mtsikanayo Nefiles William anamwalira kamba kovutika mapumidwe mapumidwe chifuwa chimenechi malingana ndi kanema yeme munthu watitumizira ati mtsikanayo anampeza akungoziyendera ndipo ena anazindikira kuti ndamene anamwalira pamodzi wa njala zambiri imva ndikuchokera kwa mai ake yang'ono a Mary Elias mukanemayo panopa anthu ambiri ali panja pa nyumba ya makolo a mtsikanayo malinga ndi Elias popita kumanda pamachitika zodabwisa pomwe bokosi linakhala ngati likuvina wow bokosi limavina analisegula kodi dikirani khale tikanatifika kumene koke a William Bondwe omwe ndi mphunzitsi wa kusekondari ina mzinda walilonga tsimikiza kuti anamuona mtsikanayo komanso kucheza ndi mai ake pazomwe zachitikazi okay macollaborators amene zikuveka koma kuti mtsikanayo atamwalira munthu wina wopemphera anawuza kuti asiye kupemphera mwanayo ndipo aona chisomo what is going on olemba amayeso chikhadzula okay ndi tiye ndionere video imodzi kuti kodi chikuchitika ndi chani
mwanayo mkorine ndi mwana wa ng'ono wanga dzina lake ndi Nefiles ine ndine Mary Elias iye ndi Nefiles ndi William ndi pachiyambi matenda akudwala mwanayo anali matenda solani kuti odesankha amare chifuwa ndamapumidwa amapanga chonchi koma chilicha chili chifuwa titapita kuchipatala adayanganena kuta kuli mkati mulicha muli silonda papa komano nthawi yomweyo madokota anaadaku mwanayo atadani kuti atada chifuwa kuyamba kumwalira matenda awo simatenda kuti mwana angatani kuti angapite nawo komano nanga si zachitika ndachivomereza 2018 ngati sindikulakwitsa ndi mmene watisiya ndani kodi watisiya mwanayo komano nthawi imeneyoyo mwanayo atamwalira mmaa mwake tidadzapita kumapemphero nde kumapemphero kucha adakatiuza zizindikiro zimene zili zonse zimene zizikachitika pamene paja mwana ucha tidachokana tidapita ku nyumba kucha kukafotokozera ndaudalipatsa nambala kuti tizimba zimene tizizira tiziziona zija komana zidadzasokonezeka pa nthawi imeneyoyo pazifukwa zonena kuti ena adapita kuwasing'anga zijaso zamera koma tili munsewu njira yakumanda bokosi enani mwanyamulanyamula kwamalero bokosi simuyika pa njira bokosi limapanga chonchi mangodezeka tokanuphamuka inde basi kuma njara mpaka nadakafikira muti menemo kumanda nde anayikidwa kumapemphero kumaranibe kumapiridwa kenaka kutsadula osarani koso osapita asayi koma izi zankuchitika mwacha chisomo
mwanayo akuoneka ndithu kuti zinthu sizilibwino you can see mmene akuonekera nkhope mmene akupangira masowo mmene lili tsitsi
mano nthawi yomweyo madokota anaadaku mwanayo atakani kuti atada chifukwa kuyamba kumwalira matenda awo simatenda kuti mwana angatani kuti mano
akuti mwana uja ndikumwalira kodi anapanga certify zimenezi ndi madotolo ati madotolo ati matenda achifuwa sizoti mwana angamwalire nawo ku Malawi kwamwene chimene chikupha anthu kwambiri ana nendi zimenezi pneumonia malaria ndi chimene chingakanikire chifuwa kupha munthu ndi chani kodi coronavirus sakuidziwa iwowa TB sawiziwa iwowa ndechimene chingaphe mwana ndi chani
ngasi tisachirika ndachivomereza 218 ngasingula kuza ndimene walisiya ndanikodi walisiya mwana komano nthawi imeneyoyo mwanayo atamwalira mmamwe ake tidadzapita kumapemphero
mwana wamwalira leroli mmawa lake apita kumapemphero osamapita kumanda bwanji
ndakumapemphero kuti adakatiuza zizindikiro zimene zili zonse zimene zizikata zizikachitika
okay munthu wamwalira inuyo choyamba mupita kumapemphero mukatani chimene chotichika apopo munthu wamwalira mnatenga mtembo wakupita nawo ndikumaka kuzidwa kuti munthu mmene wamwalira muzikaona zizinikiro mmapita nayo kukoka pemphera chifukwa chani mmafuna mukaone zizindikiro zotani mmafuna munthu akauke kumene nkhani kungoyambira poyambapa sikuveka kuti akuti bwanji madamuwa okay munthu akamwalira timapita kupemphera kapena kumanda mapemphera makakhala kumanda konga amabwera pa deni mopa inuyo munthu wamwalira sinaone bweneyo to mwina bingu munthu wamwalira ndi pamene inuyo kumapita nayo kuchipatala okay mwina ukapanga certify kuti wamwalira koma munthu wamwalira basi atakupita kumapemphera no kumene kunso ndikumawuzidwa kuti muzikaona zizindikiro kodi ndi opempheresayo panali mgwizano wanji ndi banja ilili
pamene paja mwana kucha tidachokana tidapita ku nyumba kucha kufuna kuzira ndodaatsa namba kuti tizimba zimene zitizizira tizizione zija komana zidazasakonezeka pankhai imeneyo pazonena kuti ena adapita kwasina zijaso zara zambira
kubanja kukwase ena kupita kwa singanga ena kupita kopemphera kopemphera kupatsidwa nambala kuti muzikaona zizindikiro mwana ali chigonera atamwalira pamenepo akuchipatala ndi kuti amati chani nthawi imeneyo
patili munsewu njira yakumanda bokosi ena anamwanyamulanyamula kwamaliwa bokosi simuyika pa njira bokosi limapanga chonchi mamangodezeka ndichoka nomphamuka inde basi
bokosi silimayika panjira number one number two bokosi limagwedera sorry chichewa simbali yathu ati bokosi limagwedera ndiyoti iwo amapanga chani ataona kuti bokosi gwedera anathamangira nadzo kuchipatala kunena kuti mwina sitikuyika munthu woti adakalibe moyo nanga kugwedera kwamaona ngati ndi chani basi bokosi la Morton Bayer likugwedera anthu ayi chamwalira chimene chitieni chikwirireni
kuma njala mpaka nadakafikira muti amenemo kumaya nde anayikidwa kumapemphero kumaranibe kumapitira kenaka kutsagula osalanikoso osapita
munthu mwayika maliro kupita kumapemphero kufuna ukatani okay situkane takupita to heal kukapempha kuti akutonthozeni mulungu koma munthu akamwalira wamwalira ulumbile kutchalichi dzisintha chani okhulupirira dzisamba munthu wawo amati wauka kodi kuuka kwa anthu amangouka kumalaiko kha kuno bwanji kumaiko ena sinnamvepo nkhani ngati izizi exactly zimene ndaniyenaizi where is her picture before she died in 2018 let's compare if it's indeed her nkhani kungosiya m'malere of course nkhani sikuveka logic yake sikuveka kuti zikuti bwanji ndi awa Alice Munthali akuti mase please bwerako nawe kuti nkhani kuti imveke bwino akufunika amibawa apite kumene basi the hotel vision ipite kumene kuikamve zinthu ngati izizi ndangomvapo kuti amapita kumsonkhano wa MCP kudowa. I questioned this before, eh? Comment yake ndikati MCP please msamapange msonkhano kudowa ndikulionge amakuvoterani kale kumene koko chonde MPC aunikireni anthuwo kuti uyoyo ndi wa misala chabe wawo sangauke ku akufa anafa basi awawo ndi awa obreva panda. Wow, that is an intelligent comment. I say amene amasungidwa mnyumba mwa munthu posibiliti yoveka kwambiri imene iyi kuchokera kwa achisoma ogala eh munthu yuyu anali kutiko mwina kwasungidwa kwina kwake mwina amaseva domestic servant kwina kwake mwina mmene akuonekera apa mwina amayendayenda ngati munthu wopenga all over Malawi panopa mwina angobwera kumene amakuziwa yeye. Nkhani ngati izizi zikufunika DNA mwinadi bola asakhale angotenga wamisala pansewu ngati zinachitika ku Baraka zija posibiliti imeneyo ufiti ngosayamba ku Malawi ufiti kulibe a Gideon Chasauka ufiti kulibe. Which country is this? A Shepherd David Anderson of course. Malawi amene nde kubwera wina pamene wakubika pemphero Heaven the Father please touch the body of the person reading this. Spam. Okay, maganiza anga ndakuti nkhani sikuveka bwino nkhani sizingatheke ngati zatheka ndikoyamba kuti chinthu cha moyo chife kena kuchidzukeso ngati munthu wamwalira ngati bokosi likugunda nchifukwa chani sana segule kodi munthu atamwalira nchifukwa chani amapita so kwa abusa nchifukwa chani abusa amanena muziona zindikiro abusa amaziwapo chani nchifukwa chani ena amapita kwa singanga ndichifukwa chani baja simakhulupirira kuti munthu songa mwalire ndi chani ndi chifuwa ndi ma question marks ndi mbwe ma question marks ndi mbwe nchifukwa chani munthuyo anthu amamukuwa kuti ndi wamisala kodi kudowa ku munthu wamisala tima amamkuwiza amamseka chonchi kodi chikuchitika ndi chani nde MBC munga national television media station ngati imeneyo sakuyenera kumapanga encourage zinthu ngati zizi za umbulizi akuyenera kukunikira anthu mmene zinthu zikuyenera kukhalira zenizeni ngati akufuna apite kumanda pamene anayika munthu wakakumbe akapeza pamene popo either pali munthu or pali china chake choti anachiyikapo mwina galu or something or malaya chabe koma zoti guys muzibwera panopa ndikumanena kuti munthu wauka. It is symptomatic kuti ziko lathu ndi la mtundu wanji. Ndine Moton Bagaya. I hope kuti taganizira limodzi ineyo sindikukhulupirira pomaliza pake ndinene kuti chonje maziwa malamulo a defamation ineyo nditanena kuti banja ukoko akunama zoti munthu wawo anamwalira ndipo wauka ngati iwo akuziwa zoti wow uyu akutiwonongera mbiri they should sue me kunena kuti you are defaming us ndi kuti tipange proof tikapanga proof ndi chani ndi scientific facts munthu anaukadi oh tiye ndikapange exhume body ndikapange sedi ndikaone medical report kumene anamwalirira mbusa yosaka tiuze kuti kodi akuziwapo chani mbusa wake ni ndani wachalichiranji ali ndi ma powers anji. So, there it is.